一种我覆盖，一种不掉的，你可不可以过感觉？一有复活，简单的没错，一种不掉的。She ever feel no vision gone back up for Ghana, Naja, Nahami.
BAC Global TV.
Where are you going to catch?
Bon, Harry Kera, meet the mid girls and a set on. Bona to Jamie Sunday school, kind of same pronoun of Babidimba. That even Murit Quake came with Yango, say, combined and divinity. Can't go on a problem with your pronoun of saying, you can't say, Cora. Ekum, you man, the baroque, the greeting by the general music.Umva nkumva nyine ndabikunze yego ari kera kabisa mufise imwe kwanza ishobora kuba iri ahabona ariko hari izindi zanditse sindaronka uburyo bwo gusohora ko vuba ndizeye ko zitasohoka ni audio.Kubera nararonka uburyo bwo kugisohora ego nibona kure cyane hashoboka ego nakunda style ya Seben.Kubera ariyo menyere na ya mamwo nko kuri Egis turayikunda kuyikoresha kenshi ko bakunda umuziki nkuko ndawukunda.Victoria. Disanga kuri YouTube. Tina ni grâce ni bona. Nari mu bihe bisa nibigoye ariko bitagoye cyane ko nari impejeje imanite niko rero ndavuga ko ari Imana ya mbere ndayishima mu yandi majambo.Nko kumushyigikira kugira ngo nshobore gusohora indirimbo zindi kandi nshike kure amavideo byose ko bomba hafi bakanshigikira bitegure ko nshikira uko ofisi ibintu byinshi nshaka gukora vuba bagerageje no kunyegera bakumva izo ofisi babona by'ukuri ko nkeneye gushika kure rero bambe hafi mu kunshigikira
BS Global TV.